Bujana, la.
Yes. Eh, nerne mo tle re ya ka Zimba. So be re bona di phologolo di nna re di ntse ya ka le di bona.
Melo.
Tata.
Melo.
Go tla di tsone.
An ka se ke re ka nna re bona.
Ha go nore nna ka re bona ka.
Ya to mo ka re go mo ya. Bona go nna le nna. Go go nna na mo.
E ora.
It's a
what?
It's a
Sagarifa.
It's a Sagarifa. It's a
Sagarifa. It's a Sagarifa.
It's a Sagarifa.
It's a Sagarifa. It's a Sagarifa. It's a Sagarifa. It's a Sagarifa. It's a Sagarifa. It's a Sagarifa. It's a